Okay bagenzi ndabara munse ndabipfuriza mahoro y'Imana n'abantu maze yiyongereka amagara meza n'amafaranga. Okay wamutishanje makano kanya ndi muntara ya Makamba komini ni Makamba nyine mugabo mu misozi hitazwe cyane tubafashe moto biri mu gusaga nibyoroshye no mitumba ya kure ndi ku musozi rero bita Cunamwe aho mpagaze neza mbona wa musozi bita Inanzewe Inanzewe mutwumviririza voilà niho ndi ikinzanye ni bikorwa biriko birahakorekera umwe mu barundi afite akaranga mutima kugukunda igihugu ciwe yumviriye igihugu ciwe maze agaruka kuzamura abavuka mutumba hanavuka yarahuye ubumenyi n'udufaranga ibyo byose umutamara avuga ati iwacu ibi mfise barabikeneye reka nsubireyo nje kubafasha nabo bivane mu bukene hoho iyo abantu bakenye mbega baba bakenye kubera iki bikene habaye iki baramenye igituma bakenye batakimenye mbega bo bivamo naho rero uyu mu diaspora J20 tugira turabe neza tubereke ibikorwa ariko arakora ku mutumba iwabo bimona kuri screen ni umukuru mutumba wa Cunamwe nibyo umuta yego tubasabye mukidondora muri bande
yewe nitwa bwa mbere nitwa Ntahondereye Elisa nkabamvuka mu gacimbiri nyabitsinda umutumba Cunamwe abandonguye mutumba wa Cunamwe wa Rusasuma
ego uyu murundi ari mu mahanga Jiva uyu mugambi ga mutama azanye ari uguhugura abantu ku mutumba murongoye mwebwe mu vyakira gute nkabajijwe intwaro
twebwe tuvyakira neza cyane bije hagetse kuko uyu n'umubyeyi bimvukira kuko yari yumviye twe turamushimira cyane kuko yakoze
ego
ahubwo mbere Tumu kwa mati tukagira gutya ego imana imuzimuhezagire ku byo yiyumvire yakoze kandi ni ntambwe cyari ndende kuko ikindi kiba iyi ni ntambwe nini yerekana akazoza ku bandi n'abandi bimvukira baba bariho bovyumva bakagira intambwe ko bakagira intambwe boshobora gushikiriza bene gihugu
murabona akamaro bizomara none ibyo biri ku birako
neza cyane ko urabona nk'ubu uyu n'umugambi ujyanywe n'uburimyi rero umugambi murabona kenshi umuntu aje kurima atazi ibyumviro uyu mugambi n'umugambi mwiza kuko n'abari ko barigishwa abari ko barabigisha babigije neza cyane n'abari ko barigishwa bavyakiye neza cyane kuko n'umwanya n'uburyo bwo kumenya guhinduka iyo umuntu amaze guhinduka acagira imbono none rero uyu mugambi ni umugambi mwiza wo kurima kare barima ntibari bwamenye uburyo urutonde rugenda ariko n'umunsi urutonde bamaze kurumenya uburyo bizogenda aho imvura itasurira bafata iya mbere n'ubukumushimira cyane
none abamurongoye bariko barakiriza inyigisho
bari babyitayeho gusa ntibari bonke gusa imbono yo kumenya aho bogarukira ariko n'umunsi babitahuye
kuba umwimbu none gamuta utari mwinshi mu bavuka mutumba ko ngaha dufate ko bwarubumenyi buke
bwarumenye buke kandi barima bararima bwarumenye buke ariko bo nyigisho bamaze kubona yuko zizogera intambwe
okay hoba hari akamo mwotera abandi bapfu abo bavuka ngaha bari mu mahanga ubumenyi mbega baronka hariya burakenewe rwose ngaha
yego nisho ndagwamvuge nisho ndagwamvuge nti ku bumenyi abari mu mahanga kandi kuri uyu w'imvukira icyiyumviro yakoze nisho kubaka umutumba wiwe kandi kubaka bene wabo n'abavukanye n'abandi bo bari hariya bodufasha kugira ngo intambwe igirende yisununure nk'ubu urashobora gukora ikintu utagira iki ingurane nk'ubu rero natwe tubasaba yuko botugurana hanyuma baze kutugura baguranije ba bantu bene gihugu bariko barakora iyo migambi bagasubiza amahera bagasubiza uwabaguranye n'uzose naho ukora ikintu utagira ingurane ntacyushikako none rero tubasaba yuko nabo yiyumviye iki kibazo iki gikorwa yakoze ni igikorwa cyiza cyane n'ubundi iyo bari iruhande yumva ati reka baba ndabibuke ndabagurane bazonsubizemo ko bageze bimbuye bica bigira akamaro kanini cyane
none isi iyo ngaha gamuta isanzwe ari isi yimbuka
ni isi imera iramera irimbuka cyane kuko irimbuka ibigori irimbuka ibiharage irimbuka imyenda ati naho yatebona muzayike ariko bwa buryo buke buriko birahinduka bizoza bigira akamaro
eh numva intamba minyamukuru yabuze umwimbo kuboneka n'ubumenyi buke
n'ubumenyi buke n'umutahe
cyo ni kwani nkuru James
James zinyigisho wowe nguri mu bantu bafashe ya mbere kuzikurikira
yego narazivuza cyane yego kabisa byaraneze cyane gose kubanga twa babiduhaye kubyiga
none bari ko babigisha ikinyezina
bari ko twigisha bijanye n'uburimyi kuntu twa kwiteza imbere ibintu bari kwigisha kuntu twubaho neza nk'abandi
kuva utanguye kuziga
yego
ngutsiki
numva neze cyane ko byari ntari nsanzwe ntari nkene mbwa ntabona ne ko nda kubyigira numva bineze cyane gose
none nibyo kuri bumenyi wa burose
ashina burose kabisa yego na burose kana ashimye umuntu yatwiyumviye ko umuntu wacu namwe umuvukanye wacu namunamushimisha namukomeye amashi nakuye ni kofera naho ni kofera nanacyari no hasi ngushima mukemurukira gose yego kabisa
cyane mu nyigisho za pipe mboni yongana
eh muvuze ngo niyongana mu muvuze
kuno tura gukuno dutunganya neza umujyango wacu
okay okay muri sengisho mwarose hari ishowe wungutse cyange
singisho timpinduye byinshi ubu nahora ndo nari fiziki tongo nkagira itongo narimbutse ubumenyi ukuntu ntunganya itongo ubu namenye akamaro k'amaseye kirundi namenye ukuntu ndotunganya itongo ryanje ndetse namenye n'ukuntu aho umwana apfira umwana atangura gukurikiranwa kuva akiri mu mbanyi ya nyina umwana adakurikiranye adakurikiranwe kare adafunguye neza kuva akiri mu mbanyi ya nyina nta bwenge agira cyane cyane mu mutwe
none nimba byatangura gupfira umwana akiri mu nda cyumvikana harimo no gufungura
eh harimo no gufungura urumva inyigisho twigiye ngaha ziradukabuye ziradushyigikiye ubwenge cyane ahubwo turashimiye cyane uwo muntu yatwiyumviye ko kubwira ngo aduhe inyigisho urumva twari tufise ibintu bamwe bamwe twaronka n'igihumbi twamenye uko tugikoresha mugabo ubu turarose ubumenyi ukuntu turabikurikirana
okay ubumenyi bw'umutahe nabyo akwiye kuza iki imbere
atangura kuza ubumenyi imbere y'umutahe kuko urose umutahe udafise ubumenyi bwo kuntu ukoresha nta kamaro bikumarira
izina ryanjye ni Twasenge yumva Elihudi egome
ngo ni wowe giranisha abantu kugira ngo bahabwe inyigisho cyangwa bakarihereza ubwenge
egome ni jewe
donc ni wowe ukorana na monsieur kiveni ni
eh
ego
sanga niyo jipa
ego
ya
kumunsi wa mbere mukishimbiro kuno mugambi
ego me
ati tugiye tujye guhamagara abanyagihugu tubakarihereza ubwenge
ego me
umugambi ni akwiyumvira kaho kubwira warumva ko ushoboka
cye narimvira ko ushoboka kuko ntiyari ryambere tubiyatse cye mbere ubwanje umugambi waje hageze kwa mbere mere namushimira mwe bidasanzwe uvuye ku mutima cye twarabivugana mu ncamaka nanje ndumurimye ariko twarabivuganye imyaka myinshi yari iheze turiko turabivugana abimbira ko iki kintu azogikora none rero yagishikije ego amaze kubitegura acarabimbarira ego me
uje hano ku mutumba
ego me
ateka mbira umukuru w'umutumba ngire ngira ngo n'ubucimbire gucyonye abanyagi kubaze tubigishe
ego me cyane
kwiteze kubije ko baza kuvyumva bakaza mu gihe atama noti muza kubaha ubaho ubumenyi apande amahera
ego je nani ndavyize cyane ko baza kuvyumva kuko ubwanje sinasanzwe nikorana je mbere nafise nabandi bantu dusanzwe dukorana je nani nsanzwe tumunyimye mugaba gerageza kumbaza ino ukuntu burimye bugera gute bugenda cyane gerageza ndamusigura nti ino burimye ntibugenda neza bivanye nta nyigisho z'uburimye abantu dufise ati kandi n'imbuto ntidushobora kuronka imbuto zishobora kuba zimeze neza ati rero turifuza ubwa mbere nk'ukuntu twashobora kuronka imbuto zimeze neza tukaronka n'ubumenyi mu bijyanye n'uburimyi ego me ati nzobigufashe
muje mugahamagara abantu mukabona barasidukanye n'iyonka
ego me
murabara iminsi mubigisha
ego me
nibyo kuri ishipfuzo cyanyu mwarakigezeko
ishipfuzo cyacu twarakigezeko twebwe mu ncamba twaradusanzwe na kare turi ku rubuga rw'ikivi twe twari ku kivi twebwe ivyishimo byo turiko turumva uwo mugwiza mbuto wa jama kechi twamana ha
araho twafata umwanya akatubwira akatwigisha ivyishye twatubize mu ncamake ubu rero urumva byashitse hano kugira ngo nabatari bwumve na kimwe muri bya bindi nabo bashobore kugira ico bumva n'ico botahura
yego keshi umuntu yumvise ikintu cya mbere ashaka gutanga arashaka akanagira ubwoba uravye abantu bavyakiriye gute
ego nivyo ubwa mbere abantu rabonye ko bakangutse ariko mu mwanya muto barabikunze barabihurumbira umbere hano nabo ariko baraza batari muri yo program ariko bariza nabagomba kubijya mu bya n'ukuntu babyumvise ko byize hano bakabibashira hari yanya ubeshi bace bipfunza kuza kubibamwe nabo mwari ko murumva ngaha babaza ati nabo nyene bari bakwiye kubamwe ariko ntivyashobotse ko bashobora kubamwe bose natoya abantu nisunze ubucimbire hari ubucimbire butatu hari agacimbire ka Nyabutsindu ariko kakakwa hepfo ariko turi mu ngahanye ku mushongwe hakaba agacimbire kangaha mu Ruheso n'agacimbire ko mu Cunama rero bica bisaba ko dupuramwe abantu 30 mugacimbire abantu 10 mugacimbire abantu 10 mugacimbire abantu 10
donc nabaserukiye abandi none bizosha bibananya
ego nabagiye baserukira abandi mugacimbire kugira ngo nabaze kubyitegerereza iwabo kugira ngo abandi bazo barabire ko canke babigishe
okay
nubu rero twebwe turacyari gukive nkuko nakibabwiye twebwe ko kubera abandanya nubu turiteguye kurima hegitari zibiri z'ibigori nganye ku mutumba wacu ahepfo ahantu bita ku nkwapfu turiteguye kurima aho hegitari zibiri z'ibigori nubu akigora yagize abandanya akagira abandanya dufata umugongo kuko yatubereye icyitegererezo kidasanzwe ngaha kuri umutumba wacu muzi wacu namwe kugeza n'isaha abantu baranezerewe bimwe tutagira uko twobivuga na jewe ndimo egome
jewe nitwa Manirakiza Alex ariko banyikiri imenyerewe nitwa Wajama nkaba rero ndi umworosha no munsi naje ngaha gufasha bene gibo ku mutumba cyunamwe kugira ngo tubigishe ibijanye ingene bashobora kwiteza imbere cyane cyane mu by'uburimyi n'ubworozi
voilà aho nyine ibintu by'uburimyi imbere yuko kumure umuntu yagira ibyo mwaye ko muragira muri kuri uno musozi cyangwa muri kano karere bwari byifashe gute
muri rusange bimeze nko mu gihugu cyose abanyagihugu bayimbuye ariko ikibazo ni ukuvuga tuti mbega umwimbu bafise urakwiye yego nico kibazo kiriho yego rero nuvuga nti barimbure ariko umwimbu utera ugabanuka
ni mu numero iherere mu ikomere tanga zino nyigisho mbega muzitanga nk'abandi
je nguko nakubwiye dumworosha hariho umuvuka musozi umuvuzuka ngaha amaze kuraba yarashobye kuja gusumira handi ari mu mahanga mu diaspora amaze kuraba yuko ahavuka inzara itera iza umwimbu utera ugabanuka n'ubukene butera buduga niyo yavuga ati mbega nta muntu yogera kumfasha kugira ngo anyigishirize bari abantu biwacu bashobore guhindura uburyo bari basanzwe barima ni muri iyo ntumbero twaje ngaha kugira ngo abantu tubakangurire ingene bohindura uburyo bahora barima bagafata bakarimba uburyo bushasha kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu bashobore gufungura kandi bashobore kubyazamo amafaranga
kugira kesha umuntu afashe ikibazo nuko aba yamenya aho kiva
yego
kugira ntibimbure bavuga ko byavuye kuki
yego nkuko twabyigiye hamwe imiryango myinshi ira amakosa barayishirako barazi kugira ngo bimbure bikeya ko hanini bibavako urumva bashaka kurima kumwe kwa kera bagashaka gutera kumwe kwa kera bagashaka gukoresha imbuto za kera bakibagira yuko amase ya kera atagiho mu rutaro nico gituma ahatwaje kugira ngo bahinduke bige gukoresha imbuto zirobanuye bige kandi n'ugutegura imirima barimamwo mbere kandi bashobore kubika umwimbo ukoreshe neza kugira ngo ufashe mu iterambere ry'umujyango bamwe banyegeza ibiharaga ibigori mu mapantaro kugira ngo baje kugura urwagwa babireke urumva bamwe bagurisha umwimbu kugira ngo baje mu kabari babireke umwimbu ukore mu guteza imbere umuryango yaba mu gufungura cyange kugira ngo bashobe kubaho neza
izi nyigisho tubonye zari zitabwe n'abapfasoni ndetse n'abashinga ntahe
neza cyane gose izi nyigisho ngaha twahamagaye imiryango bisigura yuko umugore n'umugabo ibyo twari twipfunje kukwera iki iyo uhamagaye wigishije umugore ati ndahinduye ndeme guhindura ibyo nahora nkora ndabihevye araho umugabo wiwa mubera intambamye cyo kimwe iyo wigishije umugabo wenyene umugore atarimwo nawe nyene mu guhinduka yashobora kuba intambamye nicyo gitegeza kubigisha bose kugira ngo babone tukabagira bigisha babone ingorane barimwe yuko ari baziteye turagira icyo twita igiti cy'ingorane cy'umuryango icyo giti cy'ingorane ni insiguro y'ingorane barimwe nabo tukatubahanura ko bagira imbono mu myaka itatu cyangwa itanu yuko nabo batite bibo kwiteza imbere kuko ngaba hose twarababajije tuti mbega ko muvuga muri abakene imana irabanga bati imana iradukunda nyine tuti none ni kubera iki mu Kenya ni kubera bakora nabi icyo gituma rero ngaha intumbere ya byose kubigisha ngende bohinduka bagafata uburongo umuryango wose ukagira imbono bavuze umuryango ni umushinga naye umugore hamwe n'abana
yego uyu munsi Burundi dusanganywe igicapo cange icipfuzo cashizweho n'igihugu ca 2040 na 2060 cyo Burundi bihagaze ko n'Uburundi buteye imbere muravye izi nyigisho muri ko muratanga umuntu zo said ya cange zofasha kugira ngo abantu mu myaka iri imbere bazo bihagaze
neza cyane ijambo kugira imbono ni byiza cyane gusa nuvuga n'iyizi nyigisho ko turatanga ni muri yo ntumbero kugira ngo mugikazoza kavuba ahubwo nta kurinda ibihumbi 2040 mugaze we kavuba hari imiryango izobishyihagaze ko vuba izoba yihagaze ko hanyuma mu nyuma cyo abantu batunze cyane gusa gusa rero cyo no kwitiragaho kagohe abandi kugira ugira imbono ubanza kwigaya uko wari umeze ibyo byatumye uri mu bukene ukabanza ukabitorera umuti ukacubona kufata imbono ugafata ingini igenda ushasha ijanye n'iyo mbono ofisi wihaye
muri uko kwigaya ni kubanza kubona aho wagize amakosa
aho niko yego wagize amakosa
ayo makosa ukayamenya
ukayemanga yego
okay uyu atanguje umugambi
yego
aratanze ubumenyi
yego
n'ubumenyi gusa burahagije kugira ngo umuntu yiteze imbere nta mutaho ukenewe
hajya rero henshi hajya umutaho ariko bavuga umutaho hari abantu batabyumva umutaho bwa mbere ni iki ubwatayi wa mbere ni mu mutwe umutaho wa kabiri ni nguvu amaboko ubijanye n'uburyo uburyo burarondekwa none ufise itongo ukafise ubwenge ukafise n'inguvu uburyo bwo buragute ntibishoboka yego
okay icyifuzo nyamukuru twizere ko cyashizwe ko
icyizere namukuru n'ukuri ndizeye ko cyashize ko ariko rero ababigisha uraza kuba abaje kwigishwa nibo bo byivugira neza kuko twaje gukamugu kwigisha abantu bo kumutumba wacunamwe twovuga tuti baseruki abandi kugira ngo nabazuce babera karorero abandi yego
ni mushiki uyu sanganije batunganije mu mugambi bo kwigisha abene mutumba abavukanye ahavuka kurima kimbije mbere kurima akiteza imbere
ndure muza bwa mitwa misiyose yego ya hameki kiko nacho kirenze kuri ibyo bijaye n'uburimye tonyimwe ko murakora kuri bana nikora izina ni gikogwa kimeze gute
amaze kwiyumvira gutunganya umugambi kwigisha abavukanye bewe havuka kuri ma kijambere kiteza imbere yaciye shi imbere yuko atakubagana na bantu nikora bahavuka nuko bafasha korondero dukam ashobora kwivuza hari n'igihe usanga umuntu agwaye akabura nyine bashikana kwa muganga ati kubera uguze kajya kata kam kwivuriza ko
kam no kuvuga carte mituelle
carte d'assurance maladi
okay
bashashira ko ni chambirance kugira umuntu ashobora gushikira ya yivuza bitagoranye kuko ubanza kuri chambirance na kam biba biri hamwe ushobora gushika kwa muganga neza kino kongera ko ngushima cyane ucyumvira yagize musaza wacu cyo fasha abantu avukamo aho bakoranye aho bakinanye kiri bato kugira ngo ashobore kubateza imbere bivuye kwihangira bagiye balance kike numushimira nashobora gufasha abantu aho nikora kubaronsa udukato kwivuriza ko kuko bashaka kugwara bakaguma mu nzu
uko nareko ndavuga nti turashimiye umugambi uyu mubyeyi wacu apfa ho mutumba cyunamwe yamene kubitukorera muzitwije n'inyirisho ariko to twaga dusabe kwari hariya kavye nkuko uyu mutima yamanye kuyohorana ubu rero kuri mutumba tweje dufise tukenye cyane n'amazi twasaba yuko amazi kuri ishuri yitwa Confort Mushongwe yaha ubu n'ibirasi bitandatu abana amajana ane na mirongo hafi na mirongo itanu none rero murabona amashuri si meza twebwe nawe twibuke twebwe benegihugu na komite y'ababyeyi none uburyo bw'amazi baratonaje nk'uyu mutumba wose ubona turi ngaha amazi yose ava muri ya myonga mubona ariyo muri mutsindotse hariya nta mazi turonka none twasaba yuko igisabo nk'uko imana yamubwiye imbere yodufasha hariya akaronka n'ishyirahamwe yatudodore rikadufasha amazi icyo ni igisabo rero kandi tuzopfa twibagiye kujya yiyumviriye n'ahandi aduhoze ku mutima nk'uko byari cyacyo gisabo
muta haba ku mashuri ku mashengero no ku mihana
ntayariho dufite rusengo mu myonga gusa si rusengo nawe ntizubase neza zose
mugasi hafi y'abahuri
y'abantu unabyo musoko nk'ubu harimo agera nk'ibirometero bitatu bine bibiri
agiye kuvoma amazi
nk'ubu mu kinaho ubu ntayazana yavanye muhira ibyo bintu nk'uko abizana ku ishuri umwana abanza gukubitwa avuga wayate wakerewe uwo azana akadumo akavana inyuma y'umusozi abana akavana hari wumva nicyo n'ikibazo rero kiduhanze twebwe kuri umutumba twasa nk'igisabo
ok turi kumwe na Jivan Sanganiye asanzwe aba mu mahanga mu gihugu cy'u Burundi ariwe yoroganije umugambi turi kumwe ku murongo Monsieur Jivan turamutse cyane
ndabaye gake namwiriwe
Jivan twashaka mudusangize nyezina uyu mugambi ukuntu waje
murakoze murantunga ariko akajwi ntikameze neza k'imiyaga mishasha umugambi cyane rwose wavuye kure cyangwa iki nk'uko mubyita agenda byita ko ari igikorwa gisanzwe umuntu wese ashobora kuzinduka agagikora agikorera aho ashaka kandi akunda maze imyaka myinshi ntari iyo mu Burundi ariko aho navukiye ariho ku gacimbiri ruheso ku mutumba cyunamwe zone gitaba mu ntara y'amakamba niho navukiye niho nabahambye uruzogi rwanjye hanyuma icyo gihe mu myaka yacu twatonda ku ishuri kure iranagira nk'ibirometero bishika na 24 ku munsi kujya ku ishuri no gutaha
ari byinshi kabisa
ariko aho twaba rero imico n'imigenzo yaho yabasoko n'abasokuruza ituma ibyo byose tubikora kuko icyo gihe nabona batama bose ariko nanjye nk'umwuzukuru wabo hanyuma mutamakazi wese akaba nyokuru nka umwuzukuru wiwe niko twakuze iyo myaka ihenze hanyuma rero urukundo rw'aba bafitaniye basangira twose abantu bakaza bagakukama se bakajya gutabira iwabo rwagwa rwasha tukarusangira twese tukaryana urwara najya ku ishuri ngarutse bwije aho nciye hose ku rugo batica ngaha bakamvuna inzara n'inyota nibwo buzima twakuzemo twakuriyemo bumva rero kubera ntakibahiyo nacyo ndicara ngavuga nti bamwe bahora bamba naca muri wawe ntimba intohera cyangwa naca ku mutumba nkimina bakamfasha bakimba inanka ndavuga nti aba bantu duherukana kera sinobora naje akantu dusangira ariko rero ibyo biragoye musangiza ngo murungikiye agasukari narya katakiboneka musangiza ngo murungikiye amavuta ibyo bica bihera uno munsi ararabiriye bigahera rero nanagira nterekana ibyumvira icyo nobafasha nagira n'umuntu yobigisha nabo bafise ahantu abato barimo isindi imwe yaranze mwabapfuma arima abashe kurunga utwo afungura kuko umuntu ararima iyo gitari yose ugasanga yimbuye ubusa bagarenda ko hari icyo umuntu yobafasha bamenye kurima nabo bafise agasi gato barime ariko himbuke ikintu nyamukuru cyari icyo uko ndamenyereye kumva ndabona indi mwene zimeze barafata amafoto bakandungikira acambona yuko ageze ko nibatarengerekanye yuko barima neza bakiga kuko baracari muko twari makere umva rero niho navugana n'umuntu muhinga sharabye afasha ramani manuro ngene vyogenda naje ndirimba mutama n'ico noshobora gufasha abatama n'abatama kazi no gwaruka ngubwo hari ariko rero nja ndibuka yuko namagara muri iyi minsi biza biratera abantu baragwara kene avuga nti ngenda baronse rero abatishoboye akarata yo kwivuriza ko yogira kugira amagara make no gusonza uko iwabo babimbuye naho yoba gwaruke menya ko nyuma y'inzu haraga simbugira nyamukuru rero cavuye aho ngenda baterera utwo kwiga bacuye genge bamenye umuhinga we barashobora no kubaha ibindi byumviro bishasha mu France ni changement de mentalité bamenye ire kuri makijambere ahanene rero mu mfunya funyo ibyo bige kurima ni bake bake mu kacimbiri mbgabo bacha babera karorera abandi cyo bita role model
yego
ahanene rero nyaho girimana ni
kuri ibi bijanye no kubaga mutama mwaragumije uyu muco iburayo mwagiye naho ibijanye n'umuco w'urundi birashobora gukoma ibandanye
rero turabibandanye bose nakubwira bati utaye akaranga bataye ibanga akatora na karanda ewe nabikuriyemo nabivukiyemo kera nabandanye nagira iby'agasimbo n'ingoma ngira ingoma zonyine gusa kandi naje buraya kubera ingoma iriya haraciye imyaka 22 rwaruka rwinshi turabuza turahura n'ubu nahora kuremesha muri les olympiades aba artiste benshi ibuka ibyahora biba kera mu myaka yezerezane 2011-2013 muribuka mu ministre arakiri victoire twara tourisme na industrie baza mu mahiganwa i Berlin ya tourisme muribuka amatrofe yahora azana bakamwakira kuri aeroport bakorana na twebwe turi ni Buraya ko turi hafi tunahamenyereye twebwe turabibandanya byose abo twahora muri les olympiades de Paris kubera les jeux olympiques zizotangura vuba twebwe twagiye duserukira Afrika rero n'ubu turabibandanya n'ubu mvuye mu yandi ma muri Union Européenne icyo nsimbira mu Budage turabikora ukuri kwami
nuko
murakoze
nukuri ndabashimiye gose Monsieur Jiva
murakoze cyane gose